ngexesha lo kuli
mayesu iza
uhle
eze
ndikuphinde
ndidinge
kuwe
ndithanda
uza
mina
ndibiza
wena
ngothando
lwakho
I'm gonna show them.